Jood bura ma Kaluo ahinya nya to mago mantiere duond siasa mar ODM ka otelne gi kod jaod bura mar Rangwe, Dr. Lilian Gogo koro kone gi sir lwedo achiel e piny owacho mar William Ruto kendo giikore mar tiyo kod ka koro gikone jogo eko ma koro ne odonje sirikal onego sir lwedo mondo mi gikel olemo ne jopiny.
Honorable Ruto Daktari, erokamano. Thank you so much brother to Raila. Erokamano wadgi Raila matin. Uwe mabor gi Jakom, umetoka mbali na baba. Na vile mheshimiwa Atandi amesema. Sasa weka kina Cherargei sijui nani nani hao kando. One of your foot soldiers is going to be one Dr. Lilian Achieng' Gogo MP. We are not going to fight our own who are working with you. And I plead with you, Son of God, I plead with you, Dr. Samoei Ruto, please retain for us one Ray, PF Dr. Ray Omolo. Tafadhali mwache hapo. Tafadhali tumekuomba umwache. Hata mbali mwenye mesupe Homa Bay, you have gallant soldiers. You have people who are going to serve. They are going to serve you with dedication. Baba's foot soldiers serve and they serve well. So the only assurance that we are going to give you as a region is peace. Peso luoro koko, yo no yo luo, peso luoro koko.